Ngoku ndiya esikolweni ndonwabile kakhulu uba ndibhala iimviwo zam zeMaths ebekudala ndiziprekthiza ubusukubonga.
Okay, so I'm mad. Must not let the idea. Who clever? Okay, so particularly we can discuss party in the man food for no number now.
No number, number.
Yeah, all and all.
Okay, plan. That's number one.
Top plan, plan.
Yep.
All right,
I found ANELE. I found Nab. Anyway, never mind. Come, let's dance. What's the such a ever man? Please,
hey, do I have something to abuse? Yep, this is a gun betting a short color.
Sure.
Can do like glass for me.
Shin, ANELE! ANELE, vuka lixesha lobheka esikolweni eli. ANELE, vuka lixesha lobheka esikolweni eli.
Ndivuselwa loo nto xana.
Ufanele kaloku oku kunxela kwakho kwenza uba mawundiphenduli.
Sundibhora mna.
Tyhini, ndizawufowunela umalume wakho ndimxelele.
Vala icango ezodibana nalo, va?
Umntana otheni nalo.
Wethini vuka uyesikole na umvunywa butini mama lume ntwana thatha into zakho kwethini sihambe thatha tyhini inkwenkwethini nale jam ya ya pha kwethini.
Yeah.
Right.
Nam, Chongaman. Nam Tandalet, who could put a flat in the Chomyam. How mind in a wood?
party?
Yeah.
I create a mental party, Nabo.
Ngoba?
I don't even enjoy the game for learning by phone, Nabo.
You party, Nje. I bought Anele. Anele. Uzanjenza, I like it.
I'm going to go to the hospital.